Sanbonani.
Yeah.
Ujabulisile Mthethwa, ngizopresenta uMMM. Namhlanje umgcibelo isikhathi u2 PM. Ngizopresenta mayelana noMMM. So guys, ngikhama ke la kuMMM wangakhona.
Ukuthi sizosebenza lona amafonini. Ngazi nabe ngizenze presentation.
So uMMM umele ukuthi Mavrodi Mondial Movement. Oh, MMM stand for Mavrodi Mondial Movement. UMMM is a global self-management community participant aimed to provide each other financial help in the principle of graciousness, reciprocity and benevolence. So uMMM into edlalwa abantu. Laba bantu laba sibabiza ngama participant. UMMM ukhona ukuthi uprovider ihelp komunye umuntu. Like umphathi uzoprovidelwa uspha ihelp into ecishifana nalo. Nizozwa ngisaqhubeka nokukhuluma.
Sengisho ukuthi ngabe sengiqala seniyabuza njalo.
UMMM njengoba ngisho ukuthi global financial. So UMMM is like ukudonethelana imali ya exchange. Faka imali kuma account yakhe umuntu not ku-MMM but komunye umuntu. UMMM i-social network. UMMM usebenza through lokhuzana online kuma-social network. Iyakhonektha one who wants to donate imali with the one who wants to get money.
Wena vebuyazi.
So kanjalo-ke ukuthi umuntu udonethela omunye osinye efuna imali, udonethele omunye naye futhi lowo ngelinye indaba izophinda futhi ayifuni. So ama-participants transfer imali directly to each other, peer-to-peer system. Hayi ukuthi ena uMMM uhambisa kwa-MMM imali, cha, uyihambisa komunye umuntu because uMMM akanayo i-central account. Lapho ukuthi imali yakho ihlala la cha. Ngisho ukuthi mase ngikunyikile ngisho ukuthi MMM. Ama-FETs ngo-MMM. U-MMM uqale ngo-2011 as a new project kaSejima Vodi eMoscow, Russia to create a new fair financial order. U-MMM kahle kahle waqala uSejima Vodi, ngicabanga ukuthi nizwile ngo-2011, uMavrodi ongwaseMoscow, eRussia. So nasho ukuthi ngizovela khona nje abantu bedoyazi. As a World Mutual Aid Fund Community Primary to free the people from the bondage of financial slavery. So uSerge Mavrodi kahle kahle ade ezosikhipha ekutheni singabe sisahlupheka iy'ndaba zey'mali, singabi broke, besiswele ngisho imali kayabo. Yes. And it speeded up the very first day of its beginning. So the time MMM uqala washidela ngendlela eyisimanga ukuthi abantu bakwathi ukufika bawuthanda. Nangokuba-ke abantu bagcina sebeba nakho lokwa-range. So njengoba ngishilo ukuthi i-founder of MMM uSerge Mavrodi oyi-leader futhi nakhona kwi-financial community. U-MMM is sure to be his life network. I mean life work, but not the only one. Abasizwakelela sesingisileso. Ukuthi uMMM ebewusebenza yebo, but bengayona into yakhe yodwa akade isebenza ukuthi ena okay. Njengoba ngisitikhela ku-MMM ukuthi ngiprovide abantu ukuthi bebe-rich or whatever. So sekumele ngibhekane nakho. So uMavrodi has a degree in mathematics. He worked as a programmer and took part in the development of this first operating system. MMM degree yaka mathematics. I mean uMavrodi. Futhi kahle kahle-ke le ndoda le esiyibiza uSerge Mavrodi i-creative vele ihlakaniphe kakhulu. Iyabadlula abanye. The company he founded was the one of leading computer equipment distributors in Russia. So waba ne-company futhi yamakhompyutha e-Araikona laphaya e-Russia. Futhi he was a deputy of Russian parliament. His literary work were published and they are sold in book stories. Two of his screenplays were made into movies. His poems were turned into songs. So ulo uma vrodi lo wangakhona wenze njani shonini senkosi
sekuyini.
Okay, wasoda amabhuku wayekwazi ukubhala ama poems usejima vrodi lapha yakwelanga kuboke irush uphinde amafetha khona ukuthi ena njengoba ngichaze ekuqaleni ukuthi wa ulo MMM wakhe waba faster growing community in the world and a donation by exchange program. MMM gives EU technician basic program which helps millions of participants worldwide to find those who in need and those who are ready to provide help with their spare money. So ka MMM kuno provide help no guest help. So ka MMM kahle kahle uma uyifunile imali yakazwithola futhi uma MMM ungadonate ngemali yakho donate ngespare money khona le mali oseyabona yangathi angijahile futhi hayi ukuthi uzuyikhiphe yonke le yona lo ungayijahile donate ngaleyo nayo if uno 100 rand u donate nga 100 rand wakho u write for wena. Yeah, how does it work u MMM when you declare the willingness to give help njoba ngichaza nje ukuthi if ufuna ukudonate udonate ngale mali ofisa ukudonate ngayo ka MMM kunale personal office yangakhona yoku provide i help khona uyaqhika lapho imali yakho ona ibiza ngama mambos njengoba wena yakho uyibiza ngama rand. Mavrodi amount will start growing from the moment of deposit of the rate of 30% per month. So if ufakile u 100 rand wakho ukhula ngo 30% ngenyanga. Ama calculations are akhona okay in 2 weeks. I mean twice a week. Ku Tuesday lo no Thursday. So imali yakho ikhula njalo ngo lesibili nango lesine. Hayi ukuthi ngithi ngo 30% kancane kancane thile kuze kule 30% oku 30 days of ama days of a month. Ukuze kuphele 30%. Like if ufaka 100 rand obviously kuzoba 130 imali yakho uzoyithola ukuthi ibone isiza lengo 30% uma sesiya kwi-mathematics. So if sekunjalo lapha yana kwi-PO yakho enzonitshengisa yona kodwa ngathi ayizenza ku-laptop enzonitshengisa yona ukuthi imali yakho ibiza ngamamavoti kanjani not ukuthi uzoyibiza ngamarandi njengoba thina siyibiza ngamarandi. Nakho lokhu kade ngichaza ukuthi ena uma usuyifakile bese iphula-ke ngolokhuzana ngo 30% angakhona lo obiza ngama-mavros ngale thina esibiza ngamarandi ngapha. Ama-benefits aka-MMM. We are offering mutual aid program with 30% growth of your nation's growth of Mamavos per month. But ama benefits our MMM ukuthi if wena ngikulokhuzile ngiku invite waba interested wangena ka MMM as i participant yam. I benefits engitholayo lapho u 10%. Of imali osuke wena no hayi ukuthi imali yakho njengoba mina ngithe if ufaka 100 rand kuzoba 130 hayi ukuthi mina uzongihlephulela kulo 130 wakho ngizobe sengiphiwa baka MMM u 10% of 100 rand wakho owufakile wena yes okuwukuthi u 10 rand kushuthi lowo mina ngingutholile ngawo njalo. Kuphinde kuthi ka MMM kunesikole for ukufunda. Bawufunda lapha ufuna ukuba i-guardian or i-manager ngamanye amagama. Uyafunda for 10 days. Ufunda online. Ngefoni yakho noma nge-laptop yakho. It's for free. Ndamahala ama benefits owatholayo lapho like uma uthola umuntu ka wamfaka ke wena as usufundile phela manje usuyimanager noma ngibize ngalelakathi ukuthi ukuthi usuyiguide The benefits of the lie of 5%. Of 5% of the lie. Oh, who's it? Ukubeka nomsebenzi. So ngiyafunda MMM njengam njoba ngimanage. Kune form ebhalwayo lapha ya ogcwasayo. If ufuna ukujoyina ka MMM ngizontshengisa futhi nayo ngenge phone yami. Ogcwasayo kune website yakhona ongena khona ujoyine as a member. Ungenela MMM wenze imali. Abang ukuthi ngiqedile ama questions khona wo.
Uthola umuntu uthola 10 rand or 10%. Ube manage uthola umuntu uthola u 5%.
Mhm.
Sho njalo. Umuntu ujoyina 100 rand. Uthola 10 rand ungakabi manage. Hayi manage usho uthola 5 rand.
Kunje ngokuthatha.
And ngicela ukubuza ukuthi lo 10 rand lo umsuthwele mina usho uzohlesha 100 rand ngoba 10 rand.
No, yeyi sesilele kwe yakho. Ngizoba ngiphiwa i system mina.
Izothatha uyayo.
Izonginikeza yonke imali yakho 130.
Kuyayo imali.
Kuyayo imali bese ngiphakela.
Manje ubantu phezulu lo manager osethula abantu uthi le bantu 5 rand kodwa mangabe si manager uthola 10 rand.
Hape angithi nje ukuthi manager uyahola ngani?
Oh, khona vele ngineceleni.
Yes, ikhona isuyingena eceleni.
Leso kahleshula ngulethi manje sesifakile.
Hayi hleshula futhi ku.
Manje ukuthi uthi imali mina mangifuna ukuhola manje unifake yakho. Manje azalo ngiyamba ithathile base befake yakho base benenza mina.
Uma ufuna ukuhola wena?
Hayi sister wena mina mase fa yamala ngithi ineze umunya ngithi le yakho lokade uyifakile ngaphambili nisho nayo
iya komunye umuntu again engamazi nawe lo zobumfakela uzobungamazi
manje
nitholana nje la kwi network kwi PO yakho kwi personal office lenze ukujengisa yona ukuthi enakwenza kanjani awuthinta pause lapho ngani